Erade nshira no nyo kese. Eya mamu nyu aba ajua pa wanim. Ena no pe na me ru aho kakra. Ifi se obi frɛ me na ɔka ne hawaye den akyerɛ me na tama ɔka no. Na me akasa kra na mabema ye den ebu. But ɛwa na me tin ni bi se ajua ka kyerɛ ne se bibia ba ye fine. Na mpa me ka kyerɛ se maami ka wakoma to yem. Na wo hawa wo namu no enka ho. Sɛni guase bi ama ahokyere bi ama wonya dance die enti die wonam mu no sɛ bɛ ya obenya dance die enti na saa nyoma ne nyina yɛ den ɛtoto enti meka kyɛ nsɛ wonka na koma nto no yɛm na bibia bɛ yɛ fine ɛni bɛ 20 minutes no saa frɛ meka kyɛ mse mommy asɛm na meka kyɛ wo me no kasa wie ya mede phone to so a na me bie ma no kasa wade me jiu di enti minimu sɛ bibia bɛ yɛ fine ampana maame no ade ana wo hwehwe no ose na ne nsa ye den aka edipa na frɛ no kyese aka kyerɛ nse wo nhia no na de wo hwehwe no onye den ofama no ene san komshe ni bi na me hwete wo abra bɔ so sɛ ade bia wo nso wo de ato awurade anim a akye no me srɛ awurade nyankopɔn sɛ awurade ma bibia nyɛ fan ma wate onhye wo nimu nyam awurade hye wo nimu nyam ɔma wo nsi wo tra sɛ da ɔmpɛgya wo ti ɛwɔ nipa mu ɔma wo won sin wafefo so what ya say me se wo ma wo won sin wafefo etoro bi abɔ mpa ye bi sa wate ewurade ma won sin wafefo sa nipa no so sa ebɔ sa mpa ye na bia na jese mu nyina mu muvu ye de ekɔ mɔni ba me mpa ye ne se ewurade ma wo won sin wafefo a onu wo mu di agro yes ewurade mpegya wo no nyɔ kese ate bibia bɛ fine ka wa koma to ye mate awaye na sɛn akontusɛm na ye bisi basa sikasɛm ne ho ayɛ den ewurade ka ho bibia bɛ fa hate bibia bɛ fa yo yesu tio hey ah bisi wo nyame wu wo muntina ebe ye ah And your man, you know, you're busy, Basu. And your man, you know, say, ah, but you are ready with this, and your man, a bay. If you say, and your wound, I may would you send me friendly better show. Oh, Nami, who am I? Who am I? But you would do what I say. Ai, misi enye wunya mi wuti se, ube manye bubu zube na tiyo. Unyami uwomu, 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 uwomu. Misi, niene nide swasanu, wawabemu, wabemu njinebo. Unyami oka uutina, ebeye. Fajidi ene bie wanuka semini mse, enye maebe siso. Sujadi a wuchra nim gwasie be free wako. Onyami mi jiwudi. Minim se niyama besi so. Niyama besi so. Anim gwasie nina ebe free wako. Jesus, 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 Jesus. Karabo shata handabo. Awurade nhyira wo na wo mpagya wo ɛna megyina me mu adeɛ so ɛhyɛ nkɔm to w'abrabɔ so sɛ adeɛ bi a woaprɛ a wohyehyɛ no awurade ma wohu awurade mpagya wo na ɔma w'adansedie wanya wo kɛse kɔsi sɛ wobɛyɛ kɛse nnipa bia wo mfra sɛfo awurade tumi bia ɛmfra awurade ntimi ngyina w'anim da tumi bi hyia wo a awurade gya mpɔ ne nhwefo adie bia aso sikase mu adie bia so wani munya mu adie bia so wadanse die mu na me kasa kire saade ne wo yesu kristo die mu se saade ne mfiri wa bra bo so nko e wo yesu kristo die me fi se o se yanum na wasiesie ahoden ani tumi esan ya tamfu nti nti se ye kasa anyame otie nti ene me hye enkom eto wo wabra bo so se adie bia wo pra hwehwe me se awurade ama wo hu ne dia dance ye se me nimu se ania ma be ye ye And I'm going to say, you know, everywhere go. Jesus, 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 Jesus. Everybody in Shira, no, no, kiss. Bye-bye.